Hello.
Hello.
Yeah, Pi, Logunchan.
Okay.
All right. I'm right now. Umtwana ngambona nini?
Umtwana?
Hmm.
Umtwana Vusi.
Ngamthola? Sasa?
Ngisuzomthumela Vusi.
Yeah. Ukuphi kanti mayi?
Kanjani leyo mpuba?
Angiyabuza nge.
Ngisho loko ukuthi ubuzelela ukuthi uthumele uVusi or wenzani?
Angizozama ukuthumela uVusi. Okay. Sharp.
Uyibambile.
Uyibambile.
Yebo. Uthi umntwana ungambona kusasa.
Inkinga yakhe nokumfonela so ntambama.
Mhm.
Yabo njengoba akhonile ukubamba ifoni. Eva nokuthi yimi akekho kuphambi kumamakhe or kibo. Makakibo makeva ukuthi yimi uyayidropa. Azakhulume ngelinye ilanga weekend seyindlulile. Aloku athembisa kanje.
So ucanda ukwenziwa yini lokho?
Lokho kwenziwa ukuthi usaba umamakhe manje.
Kuningi ukungathembani phakathi kukaJohannes noLindiwe, and it appears to stem from his relationship with his mother-in-law, which is becoming the obstacle for them to do what's best for the child.
Okay. Ngoba nakho asikwazi ukuthi sixhumane naye ocingweni.
Yebo.
Kodwa incwadi ubusuyibhalile.
Yebo, incwadi bese ngibhalile.
Icela lo myalezo nje ukufunde.
Lindi ngibhalela nawo umlayezo ebengithanda ukukutshela wona. So Lindiwe, bengithanda kakhulu nkosikazi wami. Ngicela ke ukuthi manje unginikeze ithuba lokuthi ngibone umntwana, ngibe naye umntwana. Because ngikhala njalo ngayo ingane yami. Uyazi ingane yami bengiyithanda kanjani. Please, please. Ngiyabonga ngokuthi ngihleli nawe eminyaka ngaba yindoda.
Okay. Kungani uthi umntwana uyazi bengimthanda? Yini lokho kwenza kube yipast?
Lokho ngikhuluma ukuthi njengoba manje sikangibamba ukuthi ngakhona kumbona.
Mm-hmm.
Uyazi ukuthi bengimthanda.
Awusamthandi?
Ngisamthanda umntwana.
Okay.
Mm.